Welcome back again to the first edition of Performance Corner. As I promised you guys, I got the godfather of South Coast Hip Hop, my man, Shonji.
Hola, baba.
Dog, how are you?
I'm not going to be able to do it.
For you during this lockdown, how like the hardest adjustment you had to make?
I think if it's thinking Tina is a artist, So, I think you're not a phone, you're a spanner, so I think you're not a phone, you're a spanner.
And besides the serious stuff, but just tell me about Shonji. So, Shon, you've been in the game for a while, dog. You know,
yeah,
like, I know you from way back, you know, the DC Crew days and stuff. Can you just take us back a bit, dog?
Yeah, because I want to, I think footsville mostly is up close to my eyes with Shonji, but like the island, it is a crew.
Yeah, man.
So, I call it is a crew, and Petsu DJ that
day. What was the first single, man? I remember the first single. There was a verse of Pasito Bazan. I think I remember that single, guys. Yeah, so that was with the DC Crew. So, from Elokshine Kamala, you guys hooked up that way?
Yeah, so Wahamba. So, keep out about some more. I think so, keep my album out too.
Yeah, and then me and Anupu decided to go to some city. Okay, so at this stage, hip hop on a global stage, you big open there on the South African stage.
Being a convinced cool, because I think about that figure, my father was
it's your guest.
The one about the color of a father in hip hop, because nothing was a circle as it has no little about Pastor Rhymes.
When you see a guest came with the. Like it's over. That was the first single. That was the first Veneki. I remember. I mean, I grew up as Kawini, so I was with the crew. Yo, Abo Eli Gates. I always been simple. So hip hop scene, it was crazy. Then I moved to Potchefstroom, and then I heard it. So I couldn't DC crew, but we never got to hook up. So moving on, you moved to Durban. But tell me about that Boza track, bro. Like that song still makes people go wow.
Yeah, it's a Boza and I turned personally.
Yeah.
We album we as with Smokey album, Nigma tracks was with I look showcase.
Sure.
And then me personally use with I Boza and then one day say Okona PTYR.
Yeah.
It's a win and then we met with DJ to the car. I won't say Cornelum Suits.
Sure, Cornelum Suits, yes.
Cornel Suits, Cornelum Suits, Cornelum Suits, Cornelum Suits, DJ and I. And then DJ, what's new, man? Letting my little figure now. Yeah, he's none. But in Funali, I mean.
I was like, ah. Like, which is the first single, whatever.
Yeah, Breako, yeah, it's since then.
But yeah, man. Manager. How do you feel about choosing? Like, you made the right decision. During that time, the scene in Durban was picking up, man. Like, you had O's coming out. You had, like, Besense has always been there. And then you had. Yeah, I remember when I got to Durban, were we Blazing Fridays? Like, I used to love Blazing Fridays. But yeah, I think you were a bit older now. Because you were starting to get into the game for real.
Yeah, because Inaba, I think I'm far. Oh, okay.
Then people started getting recognition. You get it, dude. Let's talk about the business side of things, What happened in Mayoni, dog?
In Mayoni, it was good. The best from the figure, because now I'm getting excited. It's okay, sharp. I'm just spanner, man.
Yeah, man. I made it.
But then again, if it's isn't to Zenzaga, if it's Wahamba, one in the little bit of a out to Wednesday.
Would you say it was more the business side of things? Or like, because I mean, we have to talk about these things because it's people think what's wrong and it's just talent, but there's the other side of it, which is business, which can get confusing.
In terms of inside the business, are you thinking, because if we would see me, I make hits.
Yeah.
So if business
the business will take care of itself.
Yeah,
yeah.
So I'm around. But then again, shooting the lens, I'm going to go to Kishap, you know. We tried. Yeah.
Did you actually release an album with them, Noma?
Yeah, I did. A1.
Oh, yeah,
but
yeah.
But
yeah,
I put my chefs because my name tricks or anything.
Not so, the business side of things. Yeah, moving along though, I heard that you got a call from Mr. Matete. Let's go to the performance at the Skuluma. Let's go to the performance. Angazi ukuthi performance yakho uyistrategize kanjani. Ngiyazi ukuthi khona uG omdala lo esibaziyo. Ngiyakubona you've rebranded yourself, kodwa futhi you still authentic to lo G omdala. I like that about this new G. He's more like business wise but still keeping the old Sean G. Sibani, also the performance, and then we'll have the performance after the break. This Asam Soko Kikweletu, and then we'll be back with the performance.
Ready to enjoy the best of the internet for free? No data, no problem. Search for jobs and make CVs with ConnectU. Go to connectu.vodacom.co.za or the My Vodacom app, Vodacom.
Shana Osa, Mushayang Bosa, Uchi Bosa, so Shana Osa.
Let's go, Shunji. Shout out to that son. Yeah, see you. Shout out to my DJ, Daddy. Shunji. You okay, Daddy? kamusho nje ngiphinde ngisho futhi ongangazi uzongazi ne aka umagawulu uyagawula aka iboza aka Mr. Shine On Shine On Shine On. Okay, le ngoma engishayela yona manje i-feature Sky Wonder ne ibizwa ngokuthi Broken Wings. Broken Wings, yeah, let's go.
Noma kunzima bengizela limindima enkansi impilo inzima wonke umuntu uyagijima kodwa kuwena bayi-few abayi-two bazala bawu-two nabantwana bayi-crew ukuthi kuzodliwani namhlanje nama nginaclue.
Laze la felgam chogwane kandaba sikhala ngomhlaba sithi uyahlaba kodwa ithini isihlaba umhlaba
penduka matafula estratini ukushoko bledi kufana nomhlaba afune phone isandisibala emakhazeni abana nembeza
wokuqekeza futhi abana ndaba nokujeza.
These crazy streets make our monsters sing.
So what?
Broken wings from faded dreams.
So what?
These crazy streets make our monsters sing.
Sky Wonder. Okay. That was the Broken Wings, isn't it? How it goes. So imagine samba kanje. Spethi you got, isn't it? Hayi ugodi yadlisa kakhulu mfethu kuyona wonke amakhasi ne abanye babeshela ngayo ugodi kuthiwa hayi mfana chile ngoma le mfethu yazi kanjalo ngizuyitori eningi kanjani la kuthiwa hayi chile mfethu leya ngoma lethi ugodi eyi mfana sengivele ngaboba kamnandi kanjani komunye umntwana ngayo ne awuyishayi tatisa njengonyazi ena kumele wazi ukuthi ngifuna ube umfazi ngicwela ngingabazi phela wena nakho konke okudinga lova kwintokazi mangayeka wena kushuthi kuyoba ngiyazi into engifuna shuthi kuyomele ngazikhathazi ngothando ngoba ngiyazi manginawo ngifune lutho zonke izinto nazi kazi lento yethu izophelela mangiluza wena onjengawe ngizomtholaphi ngoba ulwazi ukuthi umphatha kanjani ulova unanazi mangishaya iflop ngingakwate ngakakhazi ukala ngifuna ubufakazi engathi kungahlala ulokhu nje ungalazi inkinga ukuthi kusasa lisiphathele
nesazi zonke izinto engizithandayo
zonke izinto engizidingayo
manje ngikufunayo ukuforeva ube umuntu engimthandayo
zonke izinto engizithandayo zonke izinto engizidingayo
manje ngikufunayo
uthande engilifunayo impilo engiphilayo ukhise ngufilayo isimali esingikhilayo amehla ngithenayo yonke into engifunayo unayo ithatch engishwabanisayo ivoice engibhabhanisayo ama-lips nama-lips ashisayo angifuni omunye umuntu la ongibangisayo ngoba lethi sobabili othande silikhulisayo le ngane le inalobuhle engibudingayo hhayi nje bonke laba abangilingayo imuntu efanayo umntwana ophanayo yese bafunde ngane leli zofanayo akusiye ephaphayo akusiye esheshayo imina kuphela uyiqeqeshayo impilo kuzoyikhanda nayo le ngihamba nayo okubalulekile ukuthi ingane ithiya. Zonke izinto engizithandayo, zonke izinto engizidingayo, manje ngikufunayo ukuthi forever be umuntu engimthandayo. Zonke izinto engizithandayo, zonke izinto engizidingayo, manje ngikufunayo ukuthi forever be umuntu engimthandayo.
Welcome back, it's your boy, you match sticks with the KX Ekcineni. Gee, that was a sick ass performance, my guy.
Yeah, man.
Jeez, man, that was dope, that was dope. Tell me about the track with the Skywander. Let's just talk about the Skywander, man. Skywander has been in the game, yeah, the man. Most underrated performer.
Hey, Blazo Blind.
Yo, Skywander, man. So Skywander, isn't this a good thing? Yeah, man.
Yeah, man. It's a good thing. Skywander.
Yeah, she's old. She's been in the game, man. She's like the...
Because we're corner, like Makaula, bro. Since Makaula way back.
Yeah.
Yeah. Makaula, but it's more of a this guy. Yeah, I was like, I was like, I was still alive,
And with the Lolano show, with some magic, actually, I had a track that track, and I'm actually lying now. It's about Hamba, Uida, like Cherry, Ubando, and I was just talking about you, by the way, because that was always a channel. Let's move on, but let's talk about okay, now my own productions that's happened. We're moving on. What was before we got on street, saying I was just a boom up, so I need to come up. So from then on, what happened, guy?
Yeah, man, in fact, to sing in a company, I'm imagining.
Yeah.
G Vision. So, I'm going to shine on, Koning Womings, we shine, magic to shine on, Puma, I'm going to and company.
Okay.
So, yeah, that's what I'm doing.
Man. Yeah, what's your relationship with Poo like? Listen, we didn't talk about that before the break. I mean, like, because a lot of people were taking sides when the Mayoni thing happened.
Poo, yeah, out there, Poo Sakulana, Punga,
sure.
Even if you are getting to Anna, man. Kaksasa sabuye siyafonelana siyabonana
kusebenzayo.
I know I laphana laphana
kulungile kahle kahle.
Fits we like brothers if you believe.
Yeah, exactly. I like that. And then the re-imaging yakubona but it just smaza nama dreadlocks.
Yeah, hey, bese umuntu phela manje uyikhehla fana kugothana.
I was trying to be more responsible than stuff. Let's talk about the album, dog. Like, what's the name of the album? Is it called Shine On? No, my Shine On is the song.
No. What man just is hanging out with me? Honestly, I'm gonna listen to my album because. Anginayo futhi date ngiyazongibuza ukuthi manje iphumane anginayo date because okwamanje ngizama ukuthi oqala mphethe ngibuyise uShawn G abe out there ngathi ngikhiphe album whereas ingabina hype
ecinene. Yeah, let's talk about the states thing usalap. Let's talk about the states of hip hop. I mean the state of hip hop right now is changing,
brother.
So how you dealing with that? Because I mean I'm at 2K, I figure with the style and
yeah, mina mfethu ngasho ukuthi nje ngiproud mfethu ngoShawn G bravo because manje wabafaka abaningi
game. Yeah, dog, yeah.
Kanti ukuthini mfethu iVara yazi nawo amajita othanda ukuphika sengama kuyena but anyway i-rap isulu wakhe eKZN uShawn G uyifanele because ngikhumbula kahle ukuthi masiperforma kuma stages amakhulu ngempela.
Yeah.
Bekufike kube mina kuphela waseKZN ozocula i-rap.
Yeah,
otherwise kuzofika ukuthi yagesi kuzofika bo squatter camp one man man bese kuba khona uShawn G.
Yeah, dog, yeah,
and then the rest iphuma eKZN house it's quite
yeah,
lo so abaningi babona ukuthi ukusifisa lento iyashayeka ngesizulu.
So this was before abozakwe abo Dan Kelly.
Yeah, way before.
Yeah,
so
yeah,
ke if it's a majita ke now ithatha ke from lapho I big away where it is right now
ngokuthi
ayikwacaca ukuthi ayanye.
Yeah. So working on the, how was the experience working on the album, like trying to like, you know, bridge the gap, I guess, you know what I mean?
Yeah, mfethu ukuthi nje kufana nokuthi njengeshayinona ukuthi ngiyazi ukuthi ngithathe umyezi holic ngikwazi ukuthi ngispane naye efika nestyle is fresh isamanje. But mina ngiqhamuke nale away back yami and then sikwazi ukuthi sihlanganise kuphume into entsweni.
Hayi ngiyakuzwa nje yami. That's not about making that cool.
Yeah.
I still have a spine in the first.
Okay.
Test it for sure.
Yeah, coach.
See you, bye.
Let's go. DJ.
trying hard to reach you.
Sabas young lingers, young Kuba, Mtandas away Panta Baba and keep it. No one of the
Let's go to this shy ipos and shana hosa. Umushaya nge posa. Let's go.
Umushaya hosa. Umushaya nge posa. Umushaya hosa. Umushaya nge posa. Yes, uchi iposa. So umushaya hosa. Uchi iposa. So kemshana hosa yo angisena mshoza ngithi ngiyashela bathi
funi boza
awuthi ngiyaziphosta ngithi ngiyaphosta bathi
awuyabosa
okay ngizovala impintjam awungazi vele boza yo izonginika ikhiye ngithathi kabi ngiyoshosholoza yo umgqibela ekuseni isikhathi sebhizi like mina kuizi yazini ngiphethe ikari ngibheka umshana vele abedizi awungithi mshana woza umshana uzibonela ibhoza yo ngasachitha sikhathi ngakuphi iphathi singene phakathi awungiphethe nempintshi zami kodwa ukhiye uhlezi kumina esandleni yo awukwazi ukungena ephaketheni vele ngisadlisa ngiyabasabisa abashana baphenduka nama ngithatha ukubheka ngizofa igama umshana lahle iside nanguyangivala futhi singahlala nomba wami akanalutho akanamoto futhi ngizo
Mana, imshana tala, uchi inkunze ndala. Yo, uzophuza mahala, masqeda bese
siyanyamalala.
Sena nikthelile izigane zilahlile kuvele kringi phone.
Eshwa, hey nomthitha.
Sho,
kuli moto yakho.
Hey, ngi moto manje bese ku. Sheza mfisi yaphuza manje.
Imshana wosa, ushaya ngephosa. Shana osa, ushaya ngephosa. Yes, uchi iphosa. So imshana osa, uchi iphosa. So imshana osa.
Alright, asivale pause, hamba mnani. Okay, DJ Daddy, asingena kuphi manje mfethu. I think le ngoma le if abantu beyithandile ngizoyiperforma manje ukuqala solo kuyenziwa. Cabanga ukuyenza my next single ukuthi ihlale ihambe ingene ko rating ngene ko TV abantu baqale ngayo. It's a love song ibizwa ukuthi Sweet Lamb features umjita waseThekwini uNtsimbi kakhulu ukuthi usicelo gowane, ne? So if ukuthi abantu bayithandile le ngoma, I think ukuthi kumele ngiyenze ibe yisingle. Because mina ngithandile bra. Let's go Daddy, yabayizwa bantu.
Aha. Yeah. Indlela ongenza ngayo angifuni omunye, wile type engisebenza ngayo. Wena wazi ngaphakathi indlela ongeza ngayo, istyle sakho nalendlela uthando oliveza ngayo. Yeah, iyangikhulisa indlela ongibamba ngayo. For sure iyaphambili indlela esihamba ngayo. Ubekezela noma wazi ulovu uyashibiza. Sometimes nginokufika ngabona isifiliza. Ngisuke engazenzi ngicabanga sonke isikhathi. Nawe ungayenzi flop phela ungishanga phakathi. Ngamthola lapho njengawema ngase ngikuluse. Phela ngawukhokha umoya before ngikuchuse. Ungenza ngifudumale. I-life i-short ilogo kuphela okwenza ngidumale. Ungenza ngikhukhumale. Futhi ngahlanya mangase wena ungale. Ngihlubuhlubu okhasini amajemaningi kodwa kukhethi kuphele emasini.
Indlela ithaba kangalo futhi ngifuna uhlala usenje sekwami. Ngoba wena usiphutha wenhliziyo yami. Sweet lo mkhuhlane wami baby. Ngoba wena uyinjabulo yenhliziyo yami. Sweet lo mkhuhlane wami baby.
Sikhona inkinga kodwa kumele wazi again. Sathana uyangilinga kodwa wasebenza amaqhinga. Wena kuphela wami
ufuna ukwenza umngani andamehle nama yikhitshere edlula leya.
Sweet Lamb ngempela ugcwele nga uwena ongenza indoda. Isifisa ukuthi thina sihlukanise okubhoda and if ungangishiya then impili ingashoy. Impili ingashoy.
Ngoba wena usiphutha wenhliziyo yami. Sweet Lamb mkhuhlane wami baby. Ngoba wena uyinjabulo yenhliziyo yami. Sweet Lamb mkhuhlane wami baby. Phakathi kwabanye abafana ngiklesekile. Uma ngibona indlela ongithanda ngayo mina ngijabulile. Ngoba sonke isikhathi mina mangihleli nawe. Hey, ngijabula njengengane encane baby uyazi nawe.
Ah, DJ Terry Das nomona baba, but asibancishe okwamanje ne. Asaze yizwa bro. So I know ngiyayivala manje ngiyahamba ne. So if ungakayazi shine on, isona sikhathi sokuthi uyazi shine on. We are shining on right now, DJ Daddy, let's go.
Oh, uh-huh. Shine on.
Phezulu njengezinyoni zezula ngiyena uzola phasa shine njengenyanga ebusuku. Lezi zakwa zulu zinenkathi sanyaka kakhulu and it's about time. Sokubathela ngenduku ngizidala sigudla sibhala bevala. Inkosi sidudla mzala uzothwala. Amasosha yamasha vula indlela. Izikhotha ziyasha sesiyabe. Wonke umuntu uyazi ngizime kasi. Amaphupho maningi impumelelo isikasi.
imali kumini hlezi seqondweni ingakho ngiphoko phele ngiyoze ngiphumule ethuneni sithola kanjani uhle sekhoneni so khaliqhuthe sekusile thothi vo noma inzima letaba kodwa sonyu imfihla ukubekezela sofika noma sikahluka ngidinga ithuba nami
ngidinga ithuba nami sakafika ithuna lami baku be giving the chance I'm not shine no shine no shine no nigi thuba ngizabe ngalingunga baze baku be giving the chance shine no shine no shine no
beki langa likhanya tsotsi kaphela amandla hlanya tsotsi noma kunevu nguvuku ungafoni ushisa ungaboni abanye bazonyanya tsotsi ngabhikiza inkulu lenda asithole ithuba siphathele umhlaba kaba siyabo mafelepi naye kampuzedlemi inika ithuba ngeke ngidlale labo 17 ngesinye isikhathi umzima buhlale emahlolo kodwa enakusekho sombe nendlela ungeke uzwe ikhona step by step ngihambile angikaze ngijonge step by step ngizambile angizange ngijonge mina nalesi umfundisi neso mina nalesi ukushaka zulu nomkhonto still on my time zone give me the chance and I'ma shine on on and on and on and on
ngidinga ithuba nami nakafika ithuna lami baku be giving the chance shine on shine on shine on ngidinga ithuba ngizabe ngalingunga baze baku be giving the chance
we love you. Don't forget to click like.
This is my new when I started. I was my new brother, didn't even know this. And now you're my new brother, didn't even know this.
So, T, peace up.